Izikole ezifundeni ezahlukene esifundazweni zisabika ngokungakutholi ukudla okwanele. Abanye bathi abakakutholi ukudla selokhu kwavula izikole emasontweni amabili edlule. Iningi labafundi ezikoleni bathembele ohlelweni lukahulumeni lokuhlinzeka izingane ngokudla, iNational Schools Nutrition Program. Ungqongqoshe wezemfundo eyisisekelo u-Angie Motshekga usebhalele ungqongqoshe e-KZN uMbali Fraser efuna izimpendulo ngawo wonke amaphepha ahlobene nethenda. I-SIU iqinisekisile esitatimendeni ukuthi ithole izikhalazo eziphathelene nokuklonyeliswa kwethenda ngendlela engafanele eyanikwa iPekina Retail Pty Ltd.
The DA welcomes the SIU's intention to probe the awarding of the contract, around which there is significant speculation of possible dodgy deals. We believe that the announcement of the probes by the Premier and the National Minister will be a little too late, given that the tender processes started a long time ago.
I-IFP inike undunankulu izinsuku eziyisikhombisa ukuthi enze uphenyo olugcwele.
Sibona ke kuyihlazo leli elingasafanele ukushalazelwa osekumele ukuthi kube nezinyathelo ezinqala.
I-ANC ilwamukele uphenyo olunzulu lomnyango wezemfundo oyisisekelo kuzwelonke mayelana naloludaba. Ngingunonhlakanipho Magwaza, ezindabeni ze-SABC, eThekwini.